Abasajja mmwe ababeereyo ne mutubetingirako nti akonkalya tokasobola siklasiyo
ogwo muze mubi
nojja nomala okundya nogenda nondala asanga bwondidde
ofuna
mu muze mubi kibi kibi use your words feel free
Kati
wasai, kati wakozi sati wakozi sana. Emi ya kanti suli ya yoke. Kati suli chombo gamba wata.